Bwana Yesu pia sifa. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Je, vijana mko tayari?
Amen.
Vijana mko tayari?
Amen. I hope you know how to sing it.